masijonge i-overview yethu ye-lessons into ba into oqala senzayo ku-day 1 siya sichatise sihlele i-counters yethu emfanekisweni ngosuku lesibini siya chatise sihlele i-counters zethu emfanekisweni ze sizithelekise ku-day 3 sithelekisa manani ukuya ku-5 size ku-day 4 sibale uqala ku-1 sesiya ku-5 u-day 5 ke ngoye consolidation yena masijonge ke ba kwenzeka ntoni banzi pha ku-day 1 ku-day 1 ke ndisebenzisa iposta yam yezilwanyana zasefama ndisebenzise i-10 frame yam ndisebenzise i-counters zam ezizincamathelayo ebhodini ne mamela ke apha ndifuna ukumetshisa i-count enye nesilwanyana esinye umzekelo uba ndisebenzisa inja ndithathe i-count eyi-1 ndiyincamathele kwinja enye ze ke ngokemva ba zonke izinja ndizifumene ndiye ndihlele ke ngoku-10 frame yam ukuze sizokwazi uyibala nabafundi ne le nto ke siyenza kuzo zonke izilwanyana eziphaa kwiposta yethu sizawuthatha i-counter zethu ne emveni koba sithatha i-counter zethu sizazimetshisa nezinto ezikhoyo apha emfanekisweni ne ugqiba kwethu sizithathe ezaa nto sizihlele sizibeke apha i-counter zethu sizibale ke ngoku ne okay ufuna ubala ntoni ndifuna ubala ntoni apha ufuna ubala ntoni sithandwa sam biza ngegama siuyibala yibize yintoni leyo sifuna ujonga ntoni ihagu ne olrayithi sifuna ujonga ihagu sikhazi ndibonisa iphi ihagu iphi ihagu oyibonayo apha okay so sametshisa okay ikhona enye ihagu ekhoyo ikhona enye ihagu indawni imlibeni ihagu khawulezi uzandibonisa enye ihagu indawni apha okay nantsi enye ihagu okay unyanisele nantsi ihagu ikhona enye ihagu ekhoyo okay khawukhawuleze sisuzondibonisa enye ihagu indawo kaloku abafundi banomfanekiso ofana nqwa nalowo kwiposta ne apho bazawuzenzela ngokwabo bazimetshisele ii-counters kwimifanekiso ze bahlele kulaa 5 frame yabo emveni koko ke babe nezinye ke ngoku ii-activities ekufuneke bezenzile ngolaa suku ku-day 2 senze into efanayo siyametshisa siyahlela kodwa ke into esiyenzayo esiyongezayo ku-day 2 siye sithelekise ezi zilwanyana zilapha kwiposta umzekelo apha sibale inkomo simetshise inkomo sihlele inkomo simetshise izinja sihlele izinja ze ke ngoku sikhangele zeziphi ezininzi zeziphi ezimbalwa babe nawo ke nobunye umsebenzi abawugqibezelayo ku-day 2 ku-day 3 ndiye ndazoba ii-circles ndazoba noonxantathu kuba kaloku bendifuna ubabonisa ukuthelekisa isekile nganye isiya kunxantathu wayo apha emsebenzini wabo funeke bethelekisile izitulo nezilwanyana bathelekise iibhola nezilwanyana befuna ujonga zeziphi ezilinganayo zeziphi ezingaphantsi zeziphi ezingaphezulu babe nee-activities ezinika umdla kakhulu apho bametshise iideska nezitulo iidespani kunye nemitshayelo sodlala sobayithule game ne le game ithi 1 2 3 veza ne jonga so ndijonga so uzandijonga so ndifuna undivezele abona apha esandleni sakho ungandivezela u-1 ungandivezela u-2 ungandivezela u-3 ungandivezela u-4 ungandivezela u-5 ungandivezela u-0 ne so sifuna ujonga uba ngomphi oveze ezinintsi ngomphi oveze ezimbalwa okanye ziyathini ziyalingana ne okay iza ke sotsho sobayithu sithi 1 2 3 veza okay iza 1 2 3 veza haw veza kaloku xa sithi veza uyaveza ne iza ke beka 1 2 3 veza okay mna ndinezimbini wena unezintlanu ezam zimbalwa ezakho zininzi ne okay masi uzawuthetha wena ke kule game landilayo 1 2 3 veza ithini ke okay uthi ke wena zakho zakho zimbini ne eyam inye ezakho zitheni zininzi ne ezam zingavi zimbalwa good girl ku-day 4 hayi ke siye sasebenza mpela kuba kaloku besisebenzisa izixhobo ezibini besisebenzisa amakhadi amanani sisebenzisa nee-blocks zethu apha sinamakhadi amanani 1 ukuyokutsho ku-5 basebenza ke bengababini kuba kaloku noku inabo bunzinyana enabo into abayenzayo ke ku-1 baye bakhe incochoyi ene-block enye ku-2 bakhe incochoyi ezinee-blocks ezimbini njalo njalo uyotsho ku-5 apho ke ngoku bathelekisayo uba yeyiphi incochoyi enee-blocks ezinintsi yeyiphi incochoyi enee-blocks ezimbalwa ndizambuza ndibuze umbuzo nindiphakamisele impendulo yayo nindiphakamisele incochoyi yayo kunye nenani layo ne o mnasithi wena uzawuphakamisa incochoyi wena uzawuphakamisa ntoni inani. Ngicela niyeke izandla zabo jongani kum. Mamelani kum. Mamelani kum. Ngicela umamele kum sisi uhlale phansi ngentsula zakho. Thank you. All right. Yabona, niyabona? Jongokuntu makajonga apha. Le ntokhoyi yam inento ezintlanu. Ne? Ndifuna niphakamisele intokhoyi enento ezimbalwa. Ezimbalwa. Eke, hayi pha okay, le nto ezimbalwa. Woo, ndicela niphakamisele intokhoyi enento ezimbalwa. Okay, wena phakamisa ikhadi layo. Okay, ngubani lowo?
Wow.
Yimani ke bantwini, siyavumelana ba u-1 into enye zimbalwa kunento ezintlanu. U-day 5 ke njengoba benditshilo. Lusuku lokuthini? Lokuconsolidator wonke umsebenzi besiwenzile iveki le yonke.